utazame mukira yarambiye kwazamba afi yarambiye ndabyizera umukunzi wanje nahemuka abishimirwe ye yarambiye kwatazame mukira yarambiye kwazamba kanishije inkuvu igorogota kumusaraba atsuka nitsinzi tubona gukira yarambiye kwatazame